ndinthawi yankhani kuchokera kuno ku MPC ndipo mli ndine Blessings Chirewuka poyamba nkhanizi nayi mitu yake.
President Chakwera wapempha bungwe la United Nations kuti lipitirize kuthandiza mayiko omwe akukwera kumene kuti akwaniritse mfundo zachitukuko za bungweli. African Development Bank yathandiza dziko la Malawi ndi 95 billion kwacha. Ndipo mu nkhani za malonda, lipoti latsopano la Reserve Bank lasonyeza kuti dziko lino lachepetsa mulingo wa katundu okula kuchoka ku mayiko ena kuyerekeza ndi yemwe limagulitsa ku mayiko akunjawo.
Takulandirani unkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha bungwe la United Nations kuti lipitirize kuthandiza mayiko amene akutukuka kumene mcholinga choti akwaniritse masomphenya awo. Dr. Chakwera amayankhula ku msonkhano wokambirana zomwe mayiko angachite pokwaniritsa mfundo zachitukuko zosiyanasiyana za United Nations Sustainable Development Goals. Mayeso Chikadzula wadzandiza mbiri mulipotili.
Dr. Chakwera anayamba nuthenga wake kupempha mayiko kumaso atsogolo osiyanasiyana kuti atengepo gawo potenza mayiko omwe akwera kumene ndi ndalama kuti nawonso achite bwino pa ntchito zosiyanasiyana zachitukuko kuphatizapo dziko la Malawi. Pa mfundo ye President Chakwera wati zomwe akulakula makambirana ku msonkhano wa unga kawirikawiri sizingatheke ngati patakhala kuti pali vuto la zachuma. President Chakwera anabwerezanso kufunika kuti fundo zina azikonze ku bungwe la United Nations mokomera mayiko a mbungweri. Mawu ake mlemba mkulu wa bungwe la United Nations Antonio Guterres anatsindika kufunika kuti akonze zina ndi zina pofuna kuthana ndi mavuto osiyanasiyana pa dziko lonse. Akuterezi mwazina anatsindika kufunika kugwira na manja pothana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo mikangano m'mayiko kuthana ndi vuto la njala umphawi komanso mavuto omwe amadza kamba kakusinda kwa nyengo. Msonkhano wa Summit for the Future unabweretsa pamodzi atsogoleri a mayiko osiyanasiyana komanso mabungwe omwe amaona za chinyamata ndi ena pokambirana njira zothandizira mbado uno komanso mbado wa mtsogolo. Mayeso Chikadzula, MBC, New York, USA.
Ndipo President Chakwera watsimikizira anthu omwe ali ndi chidwi chodzayambitsa ntchito za malonda ku Malawi kuti dziko la Malawi ndi labwino ndi kuti ngakhale misonkho ya bizinesi ndi yofewa. President Chakwera amayankhula ku New York mdziko la United States pa msonkhano wa Malawi Partners omwe anawukonza pofuna kumema anthu kuti adzayambitse ntchito zawo maka zamalimidwe pofuna kuti dziko la Malawi mudzipezeka chakudya chokwanira. Mayeso Chikadzula wadzandiza mbiri.
Poyankhula kwa anthu osiyanasiyana omwe ali ndi chidwi chodzayambitsa ntchito zawo za malonda mdziko la Malawi maka ntchito za ulimi komanso akuluakulu osiyanasiyana, President Chakwera ali dziko la Malawi li ndi malo okwanira pafupi mahekitara 5.3 million komanso kuti muli madzi okwanira kuchokera mnyanja ya Malawi ndi mitsinje zomati zili ndi kuthekera kokweza ntchito za malimidwe. Pa mfundo ya President Chakwera wamema anthu omwe kufuna kudzayambitsa ntchito zawo ku Malawi maka za malimidwe kuti abwere mdziko la Malawi koma anati kulimisika kukwanira maka mchigawo cha SADC komanso COMESA. Pamenepa President Chakwera anatsimikizira anthuwa kuti abwere mdziko la Malawi koma anati kuli ulamuliro wabwino wa demokrasi zomwe zikupereka mwayi kwa anthuwa odzayambitsa ntchito zawo za malonda opanda zopinga. Mawu ake President Filipe Nyusi wa dziko la Mozambique yemwe anawo pa msonkhanowu anagwizana kwa thunthu ndi President Chakwera zamwayi omwe ulipo mdziko la Malawi ndipo mwazina President Nyusi anati dziko la Malawi liso pafupi ndi doko la nakala zomwe zipereka mwayi opitisa patsogolo ntchito za malonda iwona ti monga dziko la Malawi nalo dziko la Mozambique limadalira kwambiri ulimi pa chuma chake msonkhano woyamba wa Malawi Partners Conference omwe udachitikaso kuno ku New York mdziko la United States udabereka zipatso kamba kuti patali pano dziko la Malawi likumanga Magwero Industrial Park pafupi bwana ndege la Kamuzi International ku Lilongwe ndi ndalama zochokera ku bungwe la Afreximbank. Msonkhano wa Malawi Partners Conference 2024 unachitika ndi mutu woti kuteteza tsogolo kulimbikitsa kuti anthu azika ndalama zambiri pa ntchito zosiyanasiyana zamalimidwe kuti mdziko la Malawi mudzipezeka chakudya chokwanira. Mayeso Chikhadzula, NBC, New York, USA.
African Development Bank, AFDB, yapereka thandizo la ndalama zokwana $54 million, pafupifupi $95 billion kwacha ku dziko la Malawi zogwirira ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo kugulira chakudya anthu omwe avutika ndi njala. President wa African Development Bank Dr. Agnum Adesina ndiye walengeza izi mu mzinda wa New York mdziko la United States pa msonkhano wa Malawi Partners omwe boma la Malawi linakonza pofuna kukopa siyana-siyana monga zomanga-manga komanso kulipirira ophunzira school fees ndi kupereka malangizo kwa atsikana ochuluka madera osiyana-siyana a dziko lino. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati pakufunika anthu okhudzidwa monga azipani zandale kuti adzipereka mauthenga olondola pamene dziko lino likukonzekera kuchita chisankho chaka chamawa. Wapampando wa bungweli Justice Annabel Ntalimanja wanena izi kumponera mboma la Doha pomwe amaunikira mmene kalembera oyeserera omwe bungweli linachita waendera. Margaret Mapando ali ndi ripoti ili.
Wapampando wa bunge la MEC Justice Annabel Mtalimanja wati kufalitsa mautenga omwe solondola kukhoza kubweretsa mavuto osakhala ku bungwe ili kokha komanso kwa nzika za dziko lino. Iwo ati nkofunika kuti mabungwe okhudzidwa andale ndi ena apewe kupereka mautenga omwe solondola okhudza zisankho zomwe zikubwerazi. Justice Mtalimanja anaonjezera kuti bungwe la MEC likupitirira kuchita ntchito zake poyera pofuna kuti chisankho chomwe chichitike chaka chamawa mwezi wa September chidzakhale chachilungamo komanso chodalirika.
Ife abungwe la MEC timagwira ntchito ndi malamulo timatsatira chimene lamulo lanena. Pa nkhani ya voter registration lamulo limafotokozera kuti munthu kuti abwera adzalembetse mkaundula wa voti akhale ndi chiphaso cha unzika limeyo ndi lamulo. Ndi ife ya MEC tikutsatira lamulolo ndi mukanena kuti tikukakamira ngati titangogwira chinthu china chake chokuti tangochitenga kwina kwake tokhe sitikukakamira tikutsatira malamulo.
Dziko la Malawi likuyembekezera kuchititsa chisankho chapatatu mwezi wa Septembala chaka chamawa. Margaret Mapando, MBC, Mponera.
Nthambi yona zozenga milandu mdziko muno yasaina mgwirizano ndi bunge la Malawi Broadcasting Corporation oti maprogramu a zinthu zomwe zimachitika ku khoti zidzulutsidwa pa wayilesi za bungweli. Mawu ake mkulu wa majaji mdziko muno Chief Justice Rosine Nzikamanda wati cholinga chawo ndi kupereka mwayi kwa anthu mdziko muno kutha kutsatira zomwe zimachitika ku khoti komanso kulimbikitsa kuti anthu asamaope kupita ku khoti.
Kukulu kuti kwakha kuti anthu sakuzindikira kwenikweni zimene zimachitika mmakhoti tenena kuti iya anthu aziziwa akabwera kukhoti aziziwa kuti chochita ndi choyenera kuchita ndi chani kuti kuli milandu iyenda bwanji imene imayendera aziziwa zimenezo. Chimene tikuchitachi si chakumalawi kwakha kuno dziko lonse lapansi likuchita zimenezi ndi ife sitifuna titsalire ya ndinanenanso kuti mmene tikulankhula pano maiko a dziko lapansi akumana apangana kuti tipite ku United Nations tikapeze tsiku loti titsegule majudiciary athu dziko lapansi.
Ndipo mmawu ake mmodzi wa akuluakulu kubungira MBC Aidan Gumeni wati ngati MBC aonetsetsa kuti ntchito yopanga komanso kuwulutsa maprogramuyi iziyenda bwino zomwe ati zithandiza kuti anthu ambiri adziwe momwe makhoti amagwirira ntchito.
MBC takhala munatukulutsa ntchito za boma za ku paliamenti koma ntchito za khoti pa maprogramu zathu zakhala mwina zosakwanira zoperewera andi tilindi mafikira mizi kwambiri andi anthu ayenera kukhala ndi chikhulupiriro chokwanira ngati mbali imodzi ya demokrasi kuti kodi ineyo ndikapita ku koti ndikapeza chilungamo ndikapita ku koti ufulu wanga ukatetezedwa ku bwanji so kudzera mprogram imeneyi imene kwa ukulu kudzera soma strategy ma program au ma kupanga high court kuno kwa mala judiciary afuna kuti atsekuleko mene amachitira ma program zao kunoko kudzera pa MBC
nganizizo chokera kuno ku MBC tiene tonenso mito yake.
President Chakwera wapempa bungwe la United Nations kuti lipitirize kuthandiza maiko omwe akukwera kumene kuti awaniritse mfundo zachitukuko za bungweli. African Development Bank yathandiza dziko la Malawi ndi 95 billion kwacha. Ndipo munkhani za malonda, lipoti latsopano la Reserve Bank lasonyeza kuti dziko lino lachepetsa mulingo wakatundu okula kuchoka ku maiko ena kuyerekeza ndi yemwe limagulitsa ku maiko akunjawo.
Takulandiraninso kugawo lachiwiri la nkhanizi. Anthu omwe amayankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana ati ndizokhumudwitsa kuti mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP Profesa Thapita Mutalika akuti akadzasankhidwa pa chisankho cha chaka cha mawa adzamanga kapena kugula nyumba ndi kudzakhala ku Mpoto. Malingana ndi mmodzi mwa anthu omenyera ufulu wa anthu mdziko muno Aundule Mwakasungula zomwe ananena Mutalika pa msonkhano wa ndale ku Mzuzu ndi Nkhambakamwa zomwe anthu sayenera kuyikirapo chidwi. Zambiri mulipoti ili la Grant Muhango.
Pa msonkhano wa chipani cha Democratic Progressive DPP umaona chitikira mu mzinda wa Mzuzu masiku apitawa, mtsogoleri wa chipanichi Profesa Arthur Peter Mutalika anati akadzasankhidwa ndi kulowa mboma chaka cha mawa adzamanga kapena kugula nyumba mu mzindawu. Mawu awo a Mutalika omwenso ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino anapempha anthu kuti adzawavotere popeza anali ndi maganizo awo akale mu nthawi yomwe anali mboma, koma kuwachotsa kwawo ndi kumene kunalepheretsa izi. Mmodzi mwa anthu omwe amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana mdziko muno Aundule Mwakasungula anati izi ndizosamveka kamba kuti mtsogoleri wa dziko sakuyenera kukhala ndi nyumba kulikonse.
Ndikhulupirira kuti kumanga nyumba chigawo china chichonse kandi ku Mpoto pakati pomwena sikuvunika kuti munthu ndithu upemphe vote kuti ayi mukandivotera ndidzamanga nyumba ku Mpoto. Izizi ndikhulupirira zangu kambiro mungufuna kukamba ndi mtsogoleri wakale Profesa Peter Mutalika mwina ndi chifukwa chongosangalala kapena mwina chongofuna kuwaonesa anthu aku Mpoto kuti ayi mwina ndimakukondani. Koma ndikhulupirira onakha kuti mwina ndithu ali ndi chibi cha chigawo cha ku Mpoto. Mwina anakamanga nyumba even asanakhale president wa dziko lino, komanso vina atakhala president sanamange bwanji ku Mpotoko.
Mneneri wa boma yemwenso ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu achenjeza ndale kuti apewe kufuna kulandira kanthu kuchokera kwa anthu kuti awakonde kapena kukonda dera lawo.
Zimene anayankhula mtsogoleri wakale wa dziko lino a Peter Mutalika kunena kuti iwo adzamanga nyumba ku Mzuzu kapena kuti ku chigawo cha ku Mpoto akadzawina chisankho, ndizomvetsa chisoni kuchokera kwa mtsogoleri amene anthunso adamupatsapo mpata wakuti atumikire anthu mdziko muno ngati president. Choyambirira chokuti amalawa adzidziwa ndi chokuti president samayenera kuti akamange nyumba boma lina lililonse kuti aonetse kuti yeyo ndi wokonda anthu ambali imeneyo.
Mneneri wa chipani cha Democratic Progressive DPP sanapezeke kuti athire ndemanga.
Lipoti latsopano la Reserve Bank lasonyeza kuti dziko lino lachepetsa mulingo wa kuchuluka kwa katundu oyitanitsa ku maiko ena poyerekeza ndi yemwe limagulitsa ku maiko akunjawa. Mulingowu wachepedako kamba kuti dziko lino lagulitsa katundu wambiri kunja poyerekeza ndi mbuyomo. Erin Chimoyo wadzandiza mbiri.
Malinga na ndi ripoti iyi, mulingo wa katundu yemwe dziko lino linagulitsa ku maiko ena unakwera ndi mapelesenti pafupifupi 50. Ripoti iyi lomwe lasonyeza momwe ntchito za chuma ndi malonda zayendera mwezi wa July. Lasonyeza kuti kusiyana kwa mlingowu kwatsika kuchoka pa $232.8 million mu June kufika pa $217.7 million mwezi wa July. Izi zikutsatira kukwera kwa mlingo wa katundu opita ku maiko ena omwe wakwera ndi $27 million. Akulu-akulu a RBM ati ngakhale katundu ochoka m'maiko ena anali ochuluka, maperesenti ake ndi ochepa poyerekeza ndi momwe wakwerera mlingo wa katundu ogulitsa kunja. Kukwera kwa ndalama za malonda opita kunja kwadza kamba ka malonda abwino, afodya, mbeu, komanso matabwa. Pakadali pano, boma likulimbikitsa kampani zomwe sizaboma kupanga katundu kuti akhoza kulowa m'malo mwayemwe amagulidwa kunja kwa dziko lino, yemwenso dziko lino likhoza kumagulitsa kunja. Elini Chimoyo, MBC, Blanta.
Mlembe mkulu munduna wa zachuma Abechani Chereni wali kukhazikitsidwa kwa bwalo loona za milandu ya misonko kupindulira chuma cha dziko lino. Achereni anena izi pamene anthu omwe adzigwira ntchito ku bwaloli amalumbira mu mzinda wa Blantyre. Bwaloli lidzeruza milandu ya misonkho ngati pali kusakhutira ndi chilango kapena chiganizo chomwe bunge la Malawi Revenue Authority MRA lapereka. Justin Nkweo alindi zambiri mu ripoti iyi.
Malingana ndi Achereni, ubwino oyamba wa bwaloli ndiwoti milandu ya misonkho iziyenda mwansanga mukomera otolera komanso opereka msonkho. Iwo anaonjezera kuti dziko lino likhala labwino kwa ochita malonda kamba kuti anthu ofuna kuyambisa malonda azidziwa kuti mdziko muno muli mfundo zabwino za malonda. Iwo ati kukhazikisidwa kwa bwaloli ndi kofunika pa chuma cha dziko lino kamba kuti kuthandiza kuti boma lizitolera misonkho modalirika komanso mwachilungamo.
Zimene anthu amafuna kuti boma lichite zimafunika makobiri. Ndiye makobiriwo amabwera kupyolera makamaka mmisonkho. Tsopano ngati misonkho anthu mwina sakugwirizana ndi zina zokhudzana ndi nkhani yakatoleredwe kaka misonkho, amasowa kutathamangira nazo kuti apapano apeza kuthamangira ndi ku tribunal. Azipita ku tribunal kuti akafike kumene kuchanakambirana nkhani nazithanso mwachangu. Kuzikatha mwachangu ndiye kuti makobiri acha tiyambano kumatolera bwinobwino azifika mu nthawi yake na tigwiritsa ntchito zaboma zambiri zimezo kufunika.
Bungwe la akatswiri a zachuma la ekama lati bwaloli ndi lofunikadi kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Abetha Chikatsa ndi msogoleri wa ekama.
Tatengabe ndithu ka stepi kakakulu chifukwa chokuti taona kuti ndi njira imodzi imene anthu ena amene samatha kupezako chilungamo kapena mabwalo kukhala ndi mabwalo oti nkhani zawo za misonkho zimveredwe atha kumamveredwa kumeneko ku Revenue Tax Tribunal, because tikumatha kuona kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali tikatengera pali anthu ena amene ali mwina ochepekedwa koma amapereka misonkho.
Mkulu wa mabwalo oweruza milandu Alezini Mzikamanda alangiza anthu amene alumbirawa kuti azionesesa kuti ziganizo zawo zikutengera malamulo. Amzikamanda alangizanso anthuwa kuti azigwira ntchito zawo mwamachawi ponena kuti dziko lino likuyenera kupita chisogolo. Ajosta Chisale alumbira kukhala wapampando wa bwaloli ndipo alonjeza kugwira ntchito motsatira malamulo.
Choyamba ndikufuna ndi thokoze kwa kusankhidwa kwathu kukhala anthu oyambirira ofesi imeneyi. Ifeso tili osangala kwambiri. Ifeyo tikuzowa kuti anthu akuyembekezwa zambiri kuchokera kwa ife monga anthu oti ofesi yangwamba kumene. Tikufuna kupanga shuwa anthu ma taxpayers onse, anthu onse amene amalipira misonkho, kuti ifeyo tizagwira ntchito mopanda kukondera wina aliyense koma kusata malamulo amene atilangizira Chief Justice mucha.
Bwaloli linakhazikisidwa ndi malamulo a ku nyumba ya malamulo mu chaka cha 2021 ndipo lizimva milandu yokhuzana ndi misonkho yosiyanasiyana. Justin Mkweu, MBC, Blantyre.
Bungwe la Chewa Heritage Foundation lapempha mafumu komanso makolo kuti alimbikitse ana omwe amapita ku sukulu powapatsa mwayi wa maphunziro abwino zomwe zidzawathandizire kukhala nzika zodalirika. Mkulu wa bungweli Alison Banda anena izi pa sukulu ya Blaimale nseteka mdera la mfumu mtema mboma la Lilongwe pamsonkhano olimpiki tsamakolo ndi mafumu zakufunika kutumizana kusukulu. McDonald Chiwayula wadzandiza mbiri mulipoti ili.
Polankhula pamwambo unkulu wona za mafumu komanso chikhalidwe ku bungwe la Chewa Heritage Foundation chefo Alison Banda atsindika kuti achinyamata akuyenera kupatsidwa mwayi wa maphunziro abwino kuti adzakhale nzika zodalirika komanso atsogoleri omwe adzidzachita ziganizo zothandiza dera lawo komanso dziko lonse. Iwo ati ngakhalenso mtsogoleri wake wa onse Kalonga Gawawundi akulimpikitsa mafumu mdziko muno kuti aonetsetse kuti ana ndi achinyamata akulandira maphunziro abwino.
Chachikulu nchotina kuti fumu ya taikulu Kalonga Gawawundi ima tipositsa kuti tikamaenda kumadera kwathu kuno tizipita tikuwalimpikitsa wana kuti azipita kusukulu maka atsikana kutengera kuti nyengo pano zidasintha minda idachepa anthu ena ayenera kumapezanso zina zochita sangodalira ulimi nthawi inanso nkonena kuti mtundu umene sumakhala ndi anthu ozindikira kudzera kusukulu pamwamba pachikhalidwe umakhala wakhalira kwambiri mzochitika zambiri kwasi mungati masiku ano kutulutsa nduna a MP kansala ngakhale president amene ngati mtundu wanuwo ambiri ndino anthu osaphunzira choncho ubwera kuno timabwera udzalimbikitsa kuno abale athu amalawa ali mbale ya kuno osataje wawokha aswayi komanso anthu onse okhala mbali ino kuti tiyeni tilimbikire sukulu kuti wana wathu kapena tsogolo anthu lidzakhale bwino kuno kwa tiyeni mtema ndiponso mafumu ena anachokera mbali ya kwakabudula kwapeza mpafupi.
Wapampando wa bungwe la chinyamata la chefo mchigawo chapakati a Frederick Chisepeya anatsindika kuti achinyamata si atsogolera mawa okha koma kuyenera kuphunzitsidwa bwino komanso kugwiritsa ntchito luso lawo la utsogoleri pa nthawi ino. Ndipo potirirapo ndemanga mmodzi wa atsogoleri wa Gululi a Ojes Chalemera ati anthu akufuna kwabwino atengere chitsanzo cha chinyamata chefo kuti nawonso akalimbikitse ndi kuthandiza ana omwe akusowekera zofunikira pa maphunziro awo.
Kodi ngati chonena kuti mwana apite ku sukulu asasowe chipangizo cha ku sukulu mwana apite ku sukulu asasowe kuti ndivala chani inde pali uniform inde pali zovala zina kobe nachiona chazero kuti panthawi imene mwana wake akupita ku sukulu masiku amene sakuvala uniform tete apatsekena kake kuti anawa azikhala olimbikitsidwa akapita ku sukulu kuti zosowa zawo tithe kuzifikira sindikafikire zonse koma mwina kumbali inayo funikira tithe kuafikira kuti sukulu yawo ikhale ikuyenda mofunikiramo.
Mmodzi mwa mafumu pamwambowu a TNTema agwirizana kwathunthu ndi zomwe Kalonga Gawawundi analangiza mafumu kuti achinyamata ayenera kuphunzira bwino. A TNTema ati dziko likusintha ndipo achinyamata akuyenera kuphunzira bwino kuti adzidzapikisana nawo mmagawo osiyanasiyana patsogolo. Iwo ati pa ulendo wawo mdziko la Kenya anaona kuti zinthu zikusintha mwachangu ndipo maphunziro ndofunika kwambiri.
Tolimbikitsa kuti ana asukulu apite patsogolo kusiyana ndi mmene tidalili kumbuyo. Masiku ano munthu ukaphunzira kumadzakhapa bwino chifukwa chake ife mafumu tidatengapo mbali yoti ana asukulu afunika aziphunzira ndithu chifukwa ndiye minda yawo kwathu kuno anthu olichuluka koma dziko silukulayi dziko momwemo lilili koma ana asukulu otaphunzira ndikudzadzidzadzidza pa nthawi yawo.
Pamwambowu ophunzira pa sukulu ya primary ya Nseteka alandira makope zolembera zovala ndi zina zofunika pa maphunziro kupatulapo mauthenga achilimbikitso ochokera kwa chinyamata omwe akugwira ntchito zosiyanasiyana. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe.
Mlembo wakonza zochitika chitika kuchipani cha Malawi Congress MCP chigawo cha kumpoto Asiuzo Marwanda ati chipani ichi ndicho dzipereka potukula achinyamata mdziko muno kudzera kumasewero. Marwanda anena izi pabwalo la zamasewero la sukulu ya primary ya Changala kudera la mfumu ya ikulu Kyungu mboma la Karonga pomwe amakhazikitsa chikho cha mpira wa miyendo. Mtolankhani wathu Rudoviko Nyirenda wadzandiza mbiri.
Pothandiza pa ntchito yotukula masewero mdziko muno Asiuzo Marwanda omwe ndi mulembi wokonza misonkhano kumpoto cha kumpoto mchipani cha Malawi Congress wakhazikitsa chikho cha masewero a mpira wa miyendo mboma la Karonga. Amwarwanda ati andichembekezo kuti chikhochi chithandiza kuti achinyamata akhale ndi zochita malo momachita zinthu zosayenera.
Asipa sukuli wa Dr. Lazarus Maitapi chakwera matibikisa kuti anyamata zikani chochita kuti kuchokolo kukare aziganiza chintu cha mphavu kuti kulimbikira kumene kwa zili mbikira kuti pasogolo apite pana sogolo.
Mkulu wa zanyamata mchipani cha MCP kuchigawochi a Robert Katala ati chikochi chitandizanso kulimbikitsa umodzi pakati pa anthu akuderali.
Kwa ife tufuna pakhale chikondi, pakhala chikondi kuti pali mtendere. Andi magemu ose ngati ife tilipo tipanga tendi funa tionesese kuti pasakhale ndewu, pasakhale zosiyana maganizo, zomenyana menyana, kwa izi ndi zachipani. Ndezi ndi zachipani ndi makhala mbuto wa banja limodzi.
Modzi wa mamembara a komiti yoyendetsa mpikisano a Blessings Mukango ayamikira mwa Rwanda kamba ka chikochi ndipo ati aonesetsa kuti matimu akusunga mwambo. Pamwambo okadzikisa chikochi, timu ya B13 inatambitsa timu ya Mwangwabira ndipo anthu omwe anafika kumwambowu anasangalatsidwa ndi magule a makoro athu monga mapenenga ndi ndoro. Rudoviko Nyirenda, MBC Karonga.
Ndipo pomaliza nkhanizi na insomito yake.
President Chakwera wapempha bungwe la United Nations kuti lipitirize kuthandiza mayiko omwe akukwera kumene kuti akwaniritse mfundo zachitukuko za bungweli. African Development Bank yathandiza dziko la Malawi ndi 95 billion kwacha. Ndipo mu nkhani za malonda, lipoti latsopano la Reserve Bank lasonyeza kuti dziko lino lachepetsa mulingo wa katundu okula kuchoka ku mayiko ena kuyerekeza ndi yemwe limagulitsa ku mayiko akunjawo.
Munali ndine Blessings Chireuka mwakoma nonse.